mbudza anokosoko jiga jiga akovhe ato dano tombudza zori thams ane katoramba upfe upeta mini na vana
vavo
nda
ndikone mbudza zori rufuno rwanga khaini lofhela
okay azudini ane rero rwawe lofhela ari shumise rwanga nne ndinorwa extra
ai zwi hone na guys.